Baba Anidaso TV so Jumedia ebu so e Cornerstone Jumedia ebu amebunu ame ate trese mas Jumedia ebu amebunu ame ho obrosom kwa Nyankopon ededo na afen so ahye ye nkran me amedi Jumedia mu chama dia ne ama Homeda mabedwa fo ha obeboa ama adusua no yetimi asua ne ye ni afen so ye mu enti ase me wo nyaba Christabel Nkrumah ewa ha nyaba mu akwa baba Jumedia so
me na
Now, what to say?
Yammy,
I don't know. Yet, all bad, dear Nancy. Sounds on your bear, my Albert. I do my else, ever had on your bear, my poor bed, you made it so.
You
Now, what to say?
Yammy,
I don't know. Yet, all bad, dear Nancy, send them so, or dead, young quant, a chain. Now, or dead, yabba, a hanum, as soon, you nothing so, and I'd be standing so, dear my, and say, Yammy Bobo, when you're my one now, won't he be so at he be? And they are this young, it has some more. They have my and say, Besieged and besieged. Besieged and besieged. Messel, so overfall trail, concrete it was a near can. Wash in so washing rooms and panyakan of air and crack. The best one you bear my Albert now, Tifa and watching my besieged and besieged.
Jurama, besieged and besieged. Sir, a Tifa Simuvi, a summer. A sea, a wager near a pencil. Now, dear, a buying man said, Oh, he be a big dear. Our near fellow, he named Zenikil. Now, sir, oh, he a man, a home quite a man, and near my bonny, it's me running a man. If we to bonny, it's me a dinner soon queen. Ah, it will be no, or he the book and these are ever to share or muscle. Ah, or more, and the or more. Ah, only you are fooling a corner move. And until no semi can't be sweet and besieged, no semi chow as here. Not in a fa or hinnies at the care home. I went in and cook one said, not way the entry and fatter. I am tino, or name my accord and call soon.
Answer me a bit to our addition to be straying your bath, Christabel, nor the aquadum and money.
Ye won't pie. Yenaja was straight as a savage summer burning Bianca. Ye jay and the same busy as your own, sir. So the boy in your mummy, I say. Amen.
The best room you have been my Albert, not key testing. What can I mean? You to assemble nothing so watch my mic.
And you to assemble you know, versus some matter to me. And tea, and your son in sea, teaching no doom and doom sea, making camp. Now, a ready one edge, Uchiang, no match to my own. If you say, Niam she say no ma, no ma, nene tinabia. Then so would the young coupon above one hofel. Now boonin sem no enintia. Now was yesterday, Nadine for when you could see, say, a radiant official, no sorry tear, no ma. No, ah, when you are no andrew. Amen.
Amen.
Sir, key test you, senior, me dee can a church topic in room. If our hint city care, I'll young coupon and now. For Jeremiah. Ah, a great woman, I use you and more adia. Snan a cocoa and I'm assuming a cocoa airbow or him or any Israel man cocoa. Say, I did be near DV and a moya and yet I was also in yet, we and yet, and until on sending few of one one able, then we didn't go poetry. Then, sir, or him and any my anyone I would tune you for any. A bang full of woke room, anything a cook was him, and intern a bushier, the woman was here ever almost. I was saying in a braille.
And they
were saying
in a braille, and no, never a pestable. Persemi Bissau said, A dainty as the care or man of my air dance, a bride Jeremiah, and then in seven brands, so I'm the wainty between Fubia and Suenty. Answer now by my egg, in my end, never south in a so. No matter when you bear my Daniel, Quedjo Junior, I say. Once I'm not buying, or yet, you're not supposed to be buying so ammo. It's messed up, so who should you make you any Jim one? Messed up, so be like, obey share, nothing, so subscribe. It's who was in the sun, I said, more being so. Now they will come into her, am I on your back, Crystal? A dear internet is your man upon my air, dear, sir.
May there was any kind of medal, I said, Miss Alda. Say, I shall see any more, when you're upon Emma, need you for your mere. ọchịrị na ise ọmụkanchị ọnkọ bọ zedikia kọkọ ewe na-enyema agbanye awa ọyị mụ na ịsa nse na nipa anọ n'otu n'ifu ana n'impenyi mfu ana ọka zedikia hụ efutubọni ya na ọmụdịma n'onyinti nọ ọma ọma ọkụpụrụ na kuma ewe nsem a na yeremia ka ekyere mụ mbukasị ehwɛ yɛ asetse na deɛ dada asetse na emu a yɛ wɔ nnamfoɔ ne nipa a ɔmo bɛn yɛ no dani da nsoso nneɛma ɔmo ka na yɛ na ɛka yɛ wɔ nya ɛho nsonsanso pan fi sɛ mpɛma danfo na sɛ ebi ɔno deɛ wɔɔyɛ no dani da deɛ no yɛ nnamfofoɔ yɛ no ɛno paa na yɛ ɛka nya yɛ so nsonsanso ɛfa sɛ sɛ ebi ama sɛ woyɛ ma danfo a ataade a wopɛ hyɛ no ebi a wopɛ ataade tenten hyɛ a bẹẹma mi nso m'ani agye ho paa sẹ mepa ataade tenten hyɛ wopɛ akenkan a bẹẹma mi nso m'ani agye ho sɛ mepa akenkan esiane sɛ ɛbrɛ ne bebia no ɛyɛ na metaa bɛn o ɛma wokan nti deɛ ɛma w'ani gye ne ma mi nso m'ani gye nti megye di yie paa sɛ ne tena
pim bɛ ɔwɔ sɛ ɛyɛ nnipa nyinaa nso na ɔmo ma ɔmo na afoforɔ suban bi ɛsaa wɔn nti wobɔ ɔnom a sɛ ɛyɛ o sɛ ɛnyɛ o ɔma ne nsae
ɛwɔ mu saa deɛ yɛwɔ ɛbuo nso ɛfiri abusua wɔ firi mu dane da nso na abusuafoɔ n sɛ afutu a yɛde ma no nti no ɛma ne nti no
yɛbɛda onua baa Christabel ase onua bɛma Albert ɔhene Zedekia wogye di sɛ yɛne mfie ne nti na na ɛma ne asi kɔɔ ɛsiane sɛ ne ɔsua ne yɛde ne sii hene nti ɛyɛ mfie ne nti sebi ɛbɛka sɛ o n'adwene sɛ yɛ n'adwene nti ɔdwene sɛ mpanimfoɔ na wɔahe fie hɔ ne ɔmo ka na ɛde ɛwɔ ɛyɛ mfie ne nti efie na ɛnyɛ nsonsanso wɔ ne so ana
yoo ɛwɔ ɛkwan bi so no mɛka sɛ ɛnyɛ mfie no nti a adi nti a ɛfiri sɛ yɛwɔ ɔhene bi a ɔbɛdi israel so ɛberɛ no ɔwɔ mfie nwɔtwe nanso saa ɔhene yi atumi ti nyankopɔn asɛm ɛma de nyankopɔn aka no ɔde yɛ adwuma nanso ɔhene wei dɔw si na wusu adeɛ nanso no ɔma wɔn a na wɔbɛn no no ɔmo futubɔni ne atorofoɔ adiyifoɔ na ɔmo bɛn no no a na ɔmo hyɛ atorɔ nkɔmɔ nkyɛn no ti no ɔmo ani mu na adidi ne tiri mu ɛno ti na ɔtumi yɛ nneɛma nye na nsɛ mfata no ɛno ti no efie no ka ho deɛ but ɛnyɛ biribi biara na efie ka ho nti fa ne sɛ ɛna se ti ne mu no ɛtɔ da a obi wɔ hɔ a wusu a nanso adeɛ a ɔbɛyɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛso a ɛyɛ kɛseɛ a animonyam hyɛ mu a mpanimfoɔ koraa ntumi nyɛ saa obi wɔ so wusu a nso adeɛ a ɔbɛyɛ no nso ɛnyɛ nti no ɛnyɛ mfie no pɔtee nti na ɛma no yɛ saa deɛ na mmom ɛyɛ afutubɔne a ɔnyaeɛ no ɛna ɛma no kɔ asa
nti sɛ yɛde ba yɛ daadaa setena yi mu a sɛ yɛbɛma obi di berɛ a yɛnhwɛ mfie no anaasɛ yɛnhwɛ deɛ bi ɔsi ne fie a ɔwɔ ansane yɛde berɛ no ama no ana Christabel
sɛ yɛba yɛasetena yi mu deɛ a ɛbɛtumi aba sɛ wɔse yɛhyɛ saa deɛ na nso so yɛba nyamesom mu a ɛno deɛ yɛ ana ɛnta mfa ho saa ɛsiane sɛ yɛwɔ mmɔfra bɔ hɔ a ɔmo de ɔmo ho nyinaa to awurade so a ɔmo tie no asɛm na sɛ wode ɔmo to awurade so bible no mpo nyankopɔn ama yɛ bɔhyɛ sɛm sɛ ɔse yɛde ne ho to ne so a adeɛ nyinaa bɛwie yɛ yie no a yɛbɛdi nkomɛdi ɛna sɛ ɛwɔm saa deɛ bae sɛ obi wɔ hɔ de ne ho to yɛwɔ nkora bi wɔ hɔ a ɔmo de ɔmo ho to awurade so nti sɛ obi wɔ hɔ de ne ho to awurade so na sɛ yɛde ne yɛ panin bi deɛ a ɛno deɛ yɛ ana ɛnsa ɛhwɛ nsa
nti ɛsɛ yɛde obi de panin bi wɔ bi a beaeɛ a wɔwɔ a ɛmu ne sɛ ebi a ɔsa nso ebi nyankopɔn bɛtumi afa ne so ama bɛtumi ayɛ nneɛma bebree onua bɛma abɛsɛ mi bi sa a diberɛ a yɛde ma nipa ɛkwan bɛ fa na ɛnyɛ nsonsanso wɔ so diberɛ a yɛde ma nipa
fa ne sɛ ebi a ama wɔn ti yɛ ne ebi a yɛsɛ bɛyɛ president of ghana efiri hɔ a no ɔmo a na ebi a ɔne ɔmo di nkɔmɔ no ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ no na ɔne ɔmo di nkɔmɔ
no
ebi a nnuane a wɔdi no ɛnyɛ saa nnuane no na ɔbɛsɛn di bi so ɛne ti no ɛkwan bi so no anaasɛ dibia nkasa no ɛsesɛ nipa ɛna mpɛn bebree no sɛ obi bɛyɛ panyin anaasɛ obi bɛyɛ kuro bi so hwene a ɛyɛ a ahantan ne dwɛɛ kakrakakra bi ɛba ni ɛhɛn ti no dibia wɔ hɔ ɛsesɛ nipa nanso ne obia ne ti ne nsa no obi wɔ hɔ a sɛnea ɔsi tie no a saa na ɔtie na ho brɛ aseɛ su ne sɛnea ɔsi bɔ ne bra no saa na ɛtie nti no two sides, a ton of son, a ton of son, meaning we did a wound of corners.
Now, so, a yes, said the bread, a best son, say the Edward, so, if you are crying at what to pay for piano. Now, I'm a more better so, umushi, science, I wonder we yet pick what door, man. A yes, say, Bemo would deep brass a summer. Christabel.
A mere poor way, if you want to so any. If I saw ya, crying at you would deep me, and I say, Mo de Brabia. Save your way out, cry. Who said, tell my name, young lady, and I saw you as Eddie Brennan. Now I'm crying, dear girl. By
Eddie Brennan,
I was so sick, Cacabiana. Who said, why, Jane, like Nipana, dear girl? Obey a homesome, so it's said in deep kind, Obey a homesome, so it be super been a home, Obey a homesome, so. By save your own, so would you home, but I'm paying for.
I won't feel so.
Being answered, and I don't want to know some kind.
It is a young with the brave and he said, Daddy, then now it was someone on our four body, by any same food to be allowed to hear from where was all the bumping for a crack. I would see a foot sweating, a few woman was all the bumping for a canary, would see a foot sweating, a few woman is a one cast out memo, but it is a sign said the brave beer, a dear mount would he bring to Umwadi. Di brings why a hunter, we a jay, Debbie, and in his way, where yes, I was so bro and mercy. Would be all your penny be an answer, we lead that a woman who could be young, beyond. I was so buffer. Now, Momo, someone, yes, I'll be a penny tea. Oh, Momo, a barber, so would there be that. Now, you are betting me, Bussard, the Kia, where you were hinting. I uncle for one, I see a young cousin, see a channel. They remember cast my channel when she. When you look at me, I probably was so chat up one yet. Just about my boss. Again, the day blow on any mindful.
Emma, who's a sending me kind a kind? No question, when you need to look at me, Nancy. I was a chair to a man. The son said, when tea a footy summoned you, and the man in tenor, or my man also. As I talk, who said, a woman here said, me chair to a man look at me, and in tenor. The book and these are any myself forever to shame also. Now, my mother credit one as I say, or in his indicator, you to tune in. So, intimate, I'm a near our coom, not a nanny papa, and intimate. Yet the Israel man, any Jew for another or more coom one, a sacred the ebino, a call, and quasum. Ah, first, no, I first now. And look at these that he can call one. One 4 months and also a Sunday is in the care in Tino. I feel the farm upon a concourse, my day I will check a seal and bear on any man.
It is a way a penny, and that it could be anuma. I was so blown, Marcy, I was so winnipa. A son says a well moon, nipa no one blown, Marcy. No one yet, dear, was so weird, near yet. Oh, yeah, I was so weird, no one can cry. It bit me aha in Chima. And rap out, now when you will be on a bit to me, impo, aha, home, and to see a bayon penny, and I see a bayon penny, and I see a dark, a cool bean poor anua. I was say a bray of mercy, and you see a my house, and yes, a bit to me, I had a chimney sons on his decay, and away a hana sephor, and in the mind for na. The best sermon, not more day, for 2 cents, Kakrahama, me mind for, and I do see on your swing, a bear was off a few.
The mechanic said, or said, and the idea who said, I did so. Nay, see, Umpo said, Infancy baby, yet leader, sir. I was say, in summer, and I took once in my bed, say, fear for 1 month. A tiny dear, Germany, a dream, who ye. Danny dances, and I was say, dear, who said, I did so, nay, didn't ye dear, who soon is so, I didn't I be dear boy, and the baby,
your baby, mommy.
You, and I never could. And you said, you may be free near my echemuk. And yes, sir, mistakes now, or more money can a year. And one of all because why? Name was saying you see a few or more. Now, it's moon, dear, I was saying, never, never boy.
And no, and never boy, dear, this year, this. My father be a few, but did he say also, what fat be a few pay ye? Messrs, when he made you one, messrs, obey like it, obey share, obey subscribe, not a things, who was in his hand and one, so comment on, would ye woo on, am I? A best one, ya bear my habits, nothing, or bump pie, dear, share edition is all right.
A bump pie. It was young, it was a young couple, my summer, dear, my, and he. Yes, so far as my name is Juma, I want your son in your common. We use kissing you in tea. Amen.
Amen. Or more, Babu, me, and me, I get the same, a bro, a unia bar, Christabel, and Nkrumah, and unia bema, Abet, Agyemang. Me, so me did you made you, which I made the only Ama Homeda. Yanko, and Shaw, Sawa Jane, and Shade, you made it. That's the name, your son's bishop, my crown.
Hello, my dear, okay, okay, my dear, so TV. So when you do you want, yes, so subscribe my like, enough, and I share. After you split me and me, I don't want to. So, if you have a bad idea, I'm going to come. And that's it. Bye bye.